Delani Khumalo wa mengwage 14 o timetse ka moshupologo beke ya go feta. Balapa la Khumalo ba re o tlogile gae go nyaka lefelo la go tshela petrol Phoenix le leloko la lapa. Ba thomile go tshwenyega ge ba bona ba sa bue gae. Ka morago ga matšatši, ditopo tše di solego di humanwe le go šupiwa mmotšare. Go begwa gore Khumalo o ile a tlhaselwa ke sehlopha koloi ya gagwe le yona e fišitšwe. Tiragalo ye e nyamišitše balapa la gabo, ba lekala la bokgabo la boditšhabatšhaba ba tšhošitšwe ke masetlapelo a.
Actually, it challenges us all. Maybe as people in the creative space, we need to go back and understand what is the mandate of the arts and culture in South Africa. It is for social cohesion, moral regeneration and nation building. Are we doing that currently?
Balapa la Khumalo ba dirile boipiletso go tona ya maphodisa Peggy Cele go netefatsa gore bao ba mmolailego ba swarwa. Khumalo o tla bolokwa mafelelong a beke yeng.